Igatubara mwese cyane mwe bakunzi bacu mudukurikirana uko bukeye uko bwije ni Sport Temple ni Arcos TV kiganiro ni kinino nkuko mugenda mushikizwa kesh cyane muri musi na jewe itodagasamwe na mugenzi wanje
Divan Dushime
Dushime umeze neza
ashime mana
nzi yuko mvuze Dushime utaza no kubyibuka
oya ndizi ndajanje
rero turi kwigerekerezo ni rya 15 kwezi no kwicenda umwaka Ibyinkino z'umupira w'amaguru nyene z'icicaro cya mbere ku ruhande rw'abigeme ariko nituza kuba duhagarikira ngaho turaza no kuba kandi tuvuga amakuru yaranze nuvuga ni indwi igira gatatu canke umunsi ugira gatatu
uwo
mwihiganwa ry'umupira w'amaboko ni basket ball defense sinzi yuko twohera muri basket canke duhere muri football
umva gutse ka duhere muri basket kuko niho haba hari
n'amakuru ngira nkari make
ntizibari nkina
kubona yuko zari nkintu zagiye kuba ziba kugenekereza rya 12 n'igenekereza rya 13 dize duga ngira dunugerageza tubwire ko inkintu zari zimeze utubwire ndetse n'amanota utubwire mu camake ko byari byo
kumusi wa gatandatu harabaye inkino zibiri aho umugwi wa New Star watsinzwe amanota 70 umugwi wa Muzinga nako watsinze amanota 88
kuri urukino rwa Muzinga na New Star
ego urukino rwahuza New Star na Muzinga Muzinga urumva yatsinze amanota 88 kuri 76 ya New Star
hanyuma ubwo yuko Muzinga yaraboneye New Star yarayuririye ko cyanke ni Muzinga imeze neza
Muzinga imeze neza kubera hariho umukinyi twa Homus bari babuze cyane kandi n'umukinyi afatiye runini cyane umugwi wa Muzinga kandi New Star yari ifise kibanza cya mbere urumva muri kino gihe rero Muzinga
ni bata yuko nabo gukomera amashi
ego cyane
kundi ruhande ruhande
lezipo hamwe na Kern lezipo yari igize iminsi myinshi cyane ishushe vraiment imeze neza ariko yarakubiswe hasi na Kern manka 43 kuri 59 ku munsi w'Imana habaye urukino rumwe rwahuje umugwi wa Aigle Noir hamwe na Mutanga United na Mutanga United hari abakinyi bamwe bamwe bari babuzemo kubera hariho ibintu bitari byifashe neza ushika uno munsi rero ku munsi w'Imana umugwi wa Aigle Noir watsinzwe amanota 81
Aigle Noir ubona yuko ntirakoze
amanota ntirashikana neza Mutanga United
rero narumwe irige ritsinda
oya nibaza ko bigoye kubera umugwi ari ubwa mbere ushitse mu cyicaro cya mbere
none
tukabitorosha mugabe yaradugije amanota
yego kuduza amanota okay tuvuge yuko rero ariko baratera imbere cyane
bariko baratera imbere kubera ubwa mbere ni wahereye kwa amanota batsinzwe na Mutanga United Mutanga United no sumugwi boroshe harimo ba bacha n'abandi batandukanye basanzwe bamenyereye higanwa kuce uza n'abakinyi
babashaje no kuvuga iki kuko rona yuko ni Mutanga United na abana b'abanyamujyo haruguru ku Mutanga ubona yuko byukuri si sumugwi mushasha aba numugwi numvuka yuko ndetse n'abakinyi bamwe matwenda tubona za Dynamo New Star no migwi ikomeye abenshi usanga ari abana bagiye baca mu numugwi
yego rero Mutanga United amanota 81 kuri 68 ya Aigle Noir izindi nkino zizoba ubukwe mu
mugwi
ukurikira ariko ico twamenyesha abakunzi bacu nuko ku rukino kuko umukuru kino rwari kuba kuri Gymkhana twari twavuze mu
bibazo
yuko hari
bakagara
hari urukino rwari rutegekanijwe kuba ariko ni rwabaye rwaregejwe imbere bisabwe n'umukuru wayo ikindi naco nuko bomenya ko muri basket nubwo umenga hari imigwi itabiri kirakina hariho ukugene biba bipanze kuburyo bw'uko hamwe
iminsi bose bazohura iminsi ingana ikintu zingana
hanyuma tukiri kuri Gymkhana nyene za nkino yasiba ntizabaye impaka n'inkino zizosubirwa gushika no munsi si benshi babitahura mugabo niko association ya basketball mu Burundi yabitunganije inkino zizokinwa mugabo zizokwegezwa imbere yego
basket bari kundwa igira gatatu canke ku munsi ugira gatatu football ora no kubari kugira kabiri canke ku munsi ugira kabiri naho nyene no kwa ibintu ntivyari byoroshye kurabona mu yuko haragibonetse mu bitsindo byinshi ariko nubwo yuko icari gitandukanye n'umundwe ya mbere ngizampanga ntitwagiye kuba tuzibona nubwo yuko imigwi yari itunganye
byaratoye inzira nibaza ko no hagati mu ndwi gatoyi twarabonye inkuru ivuga ko Kayanza United amalisansi
yarasohotse
kandi nibaza ko ari ikintu ciza kandi turabona ko bitasubiye kuba
nubwo yuko by'ukuri nabonye nukubwiye kubona yari imigwi nka Kayanza United duravye ku ndwi ya mbere gutakaza rujya rukintu uko biri kose tugiye kuraba mu bihawuro ku gikaratasi byaraboneka yuko Kayanza United gutsinda rujya rukino na Bumamuru byari byoroshye gutsindwa ijyampanga urabona yuko cyagize ico nuvuga ati kibasigira n'icigwa ariko n'agashavu baje bagafise kuko urabona yuko mu nkino bagiye bakina kubwira kabiri bagiye bayitsinda nta nuvuga ati ntatebeje urabona yuko ku rukino rwari rwabaye ku munsi wa gatandatu urabona yuko yari Burundi Sport Dynamic yakira Musonga
Songate umugwi w'igitega umugwi benshi no munsi bavuga bati no mu gusoje
cyane urabona yuko Musongati yari yubatse kandi ugiye kuraba si Musongati ikirimo abanyagitega ni Musongati ahubwiye no kubifise abana benshi b'ibujumbura novuga yuko biri ni mu byayitumye igeze ngahe ibujumbura ubona yuko bitahavuye ngo bibacange cyane kuko ugiye kuraba baze kubifise abasore nk'aba Olivier Dusabe ukabufise nka America Dogo nubwo ni hafi nka wironja ukagira anabakinnyi benshi ugiye kuraba yuko bose bari n'abana bo ngaho muri kino gisagara nubwo yuko kushika ajya nti si byo byo kubona byo mu myaka yari Musongati imanutse Bujumbura yaratsindwa cyangwa ikanganya ariko bose ko
byagenze je na ukemeza yuko Musongati uno mwaka inyene twayibonye cyane cyane bivuye ku mugwi bari bafise watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu turabona ko Musongati hari ibintu byahindutse kuko nitwa
zimenyereye
Musongati no gutwara igikombe byonyine byari bigoye kubera impera zihiganwa kenshi zamazama zigoye
kuko nayo ko Musongati iyo ugiye kugeza ubu igiye kubitsinda inkino zibiri ku ndwi ya mbere yatsi kandi nabwo kuri mu migwi mike kuko ku ndwi igira kabiri ni uri mu migwi mike yaba yaratsinze imaze gutsinda zino nkino zibiri kuko ugiye kuraba ama ekipe yagiye atsindwa ku ndwi ya mbere iyo yaragize gucyahindura akantu kuri ndwi igira kabiri aratsinda ayatsinze ku ndwi ya mbere nayo novuga yuko ngira bari abasomye nayo usanga baye babagiye batsindwa novuga yuko kuri Musongati by'ukuri amafaranga bakoresheje mu kugura abakinnyi
ntibahombe
oya kugeza ubu tuvuga yuko vrema Musongati nayo nitwe tubigaye Musongati niyo ekipe tubona yuko
ifashe neza muri no higanwa no kuri
abakunzi ba twemera kuri no kimwe ngo twoce tunyarutse kurabona yuko ku munsi wa gatandatu nyene yari derby mu gisagara cha
Bujumbura ariko gato ntitwavuze ibitsindo yatsinze ibitsindo bibiri kubusa
bwa Burundi Sport Dynamic ubona yuko ku buno munsi nyene hari gihe cy'isaha 10 urukino rwari rurindiranye n'abantu benshi kandi urukino ruvuga yuko byo kuri iyi derby iracyafite icyo isigura muri kino gisagara cyane
urukino rw'amateka n'urukino rw'igihugu niko tuvuga kuko n'urukino rwo
nyine mu Burundi vitaro
ushobora gutuma Prince Louis isubira kuzura
abantu stade intwaro
nako stade intwari ishobora kuzura abantu ko tubiheruka kera
abantu benshi bagumye bibaza bati nabaje baje kuraba urukino rwa Musongati ariko
kuko
amasaha yagiye yegereza twa gihe tubona yuko urukino rumaze kuba rutangura no mu bwugamo bw'iteka byarabonetse yuko hari abantu benshi bari baje baraba baje bafise no mvuga ati inyota yo kuraba runo rukino bitandukanye no rukino rwari rwatanguye
ikintu no munsi nibaza ni giki abantu barondera mwiyo migwi kandi tubona ko isigaye ihasi
izina
bisigura
izina imigwi yarubatse izina uko biri kose kandi ni si twebwe gusa divege dushurabe no mu n'abakurikirana iby'inkino bari mu bindi bihugu iyo bakimeye kuraba uko imigwi bifashe mu Burundi imigwi baraba niye ntumubaze ngo bazugende barondera ngo Musongati ngo barondere ngo message ngozi ngo bagende ngo barondere ngo Olympic Star cyangwa bagende barondere Grand Noir ni Interstar ni Vitaro nimba uno munsi tubona Interstar na Vitaro zimeze nabi zirafite icyo bisigura birerekana yuko ni wa mupira wacu uko biri kose ufise akantu katagenda neza muri we
kandi baza yuko akwiye gukorwa ikintu kuko gushika no munsi dushobora kubona stade intwari yuzura kubera urukino rumwe twakwibaza mbega ni iki cyokorwa kugira ngo n'izindi nkino kuko urumva hamaze kubaho ubushuhe cyangwa ubukomezi nk'uko twabonye muri rya rukino biraboneka ko bishoboka neza ko n'izindi bishoboka mugabo bisaba ko haba ikintu gihinduka
cyo gukorwa cyo kirahari ariko reka tube twinjire mu rukino nyezi na urukino rwagiye kuba rutangura ubona yuko imigwi yose yari ifite ishaka ryo gutsinda kandi kukaba nk'ako kuko bose nicyo cyari cyabazanye ariko novuga yuko mu mwanya muto cyane urukino rutaranashuha cyane byagize gutya ku ruhande rwa Vitaro kapiteni wa Nido canke ID bamuha ikarati tukura ku ikosa yarakoze bamwe bakavuga bati by'ukuri ikosa n'ibyari bikwiye guhanwa mu buryo rihanywe ariko abanze bakavuga bati ko biri kose niwe yarasigaye ndumva ati ari myugariro wa nyuma cyangwa umudefenseri wa nyuma nta kundi byari kugenda iryo kosa nyene bamuhaniye Ido niryo jyana havuye rivamo igitsindo ca mbere kuri Kufra ndumva yuko bateye neza Interstar itangura gushira pressure kuri Vitara
ariko urukino rwarangiye ibitsiko ari zindo bitatu
ukino bagiye ko rurangira none ko ari bitsindo bitatu kuri kimwe ariko ndovuga mana nubwo bona byagenze uko jewe ku rundi ruhande ndovuga yuko Vitaro nubwo twibaza yuko ari umugwi gusa nubeze nabi Vitaro sumu gujoga joga iyi karata by'ukuri ugiye kuraba nk'umuntu nka Ido Ido ni nararibonye Ido bari kumwe ubwo batahana Sekafa Ido yaragiye akagaruka nuvuga yuko numwe mwe nararibonye Vitaro yari fise ni mpingi ya mwamba yarafise ico yarafise nuvuga byinshi ari gukora muri no rukino turetse kuba gukina turetse kuba ivyo gukina umupira ariko no kuba abwira amajambo cyane afise ivya nk'impanuro yagenda atanga muri no rukino bitabonetse rero ko baramaye no karate tukura byarahindukiye mu mutwe wa Vitaro birabagora
ego nibaza yuko
biza kuba bibakora ko rero urabona yuko nivyo baragerageje iki gitsindo kimwe kiraboneka ariko Interstar yagumye badomina birangira urukino rurangiye ku bitsindo bitatu kuri kimwe ku munsi wa mungu urabona yuko isaha indwi n'inusu canke n'igice ubona yuko urukinzo ni abapolisi bakosora umugwi wa Flambeau de Saint ibitsindo bibiri ku busa uno mugwi imbere yuko izindo nkino zitangura no kugira yuko numugwi wiyubatse kandi urabyibuka nayo kubyiye uno munsi nivyo na Flambeau de Saint yari yubatse ariko ni rukinzo iri kirashimangira byukuri iri kirashimangira ico yiyemeje kukurabona yuko gufata umugwi nka Flambeau de Saint wagiye ukubitira ubutsinyagaza umugwi wa Message Ngozi wakubita ibitsindo bitatu uno munsi bakaca bazana na police bakabakosora bakavuga ati twebwe byo kuhura n'abasivile bakatugira uko bishakiye ntibikunda twebwe reka tubereke yuko hari ico tubasumbije bakabakubita ibitsindo bibiri kubusa novuga yuko ni rukinzo iri kiratanga ubutumwa
nari maza yuko na Flambeau de Saint barakwiye kuraba ikibazo bafise kuko si ubwa mbere
mu mwaka wa byagenze nk'uko
ntibyagenze uko mugabo Flambeau de Saint yatsinze rukinzo ariko tugerageje kuraba inkino nyinshi Flambeau de Saint ikinira hanze cyane cyane kukibuga intwari
Jumbura
byama bigora misi yose kenshi birayigora
kabereka tuvuge ko kagiye kuba arakazi kawomari kagiye kuba arakazi kamidu kuko bobo bazavura bitwaza kuko ibujumbura barahabaye barahakiniye kijya kibuga barakizi bakizi kikiri ibyatsi bakizi ari synthetic bakizi kikiri ipresse ruwe bakizi ari intwari bisigura nta byinshi byo kwitwaza abanyagitaga ico bakeneye no mwaka no kubona impinduka kuko mu mwaka uheze bararize barihanagura tunarutsa muzinga twaravuze dukuringira baratwumvira
ndibaza kuba tuga bwacu bwabashikiriye kuko
abwira bumamura ati
n'amwe kimwe no kurubwa twari dukumbuye kubona muzinga
dukuri bababwira bati twebwe turabasirikare kandi mu byo tujejwe harimo gucungera imbibe mweho muje muva no kuvuga ati kumera z'igihugu bisigura yuko muri kariya gace mubayemo dufise byinshi dukorerayo ntimuhavura muza ngo mutumara amazi mu dutsinde
igitsindo kimwe kubusa bwa
muzinga tubakingurukira cyane kandi tubatera intege kuko biba bimara amaje kumva umugwi w'igisirikare ugira gutyo kamuri kuratsindwa kandi mu bindi bihugu tuba twumva yuko ibintu bimeze neza divin novuga yuko tunyarutsa byaramaze kuba birangira munsi ihiganwa ry'abakobwa rizogenda ritangura ryamenyekanye nigerekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda n'umwaka wa 2020 ntituvura tuza kuba tuvuga ko inkino zizogenda ziba kuko turacafise umunsi cyangwa turacafise umwanya munini wo kuzogenda tubigaruka ko ariko tuvuga duti ubutse kuburageze no kubigeme ibitwa ariko turavuga ku bahungu tugiye kubona abo tubivuga kuri bo
twibutse ko basaba yuko babashigikira
ico nico kintu
kuko yuko bibuga kandi bibuga no kuri
nyamara bibaza ko batara irimo higama byo uyu mwaka rigiye kuba ritandukana n'indi myaka kuko CAF yaramaze kuba igenda yemeza yuko Ligue des Champions ku bakobwa ihari bisigura yuko bagiye kuba bisigira ku Greece bisigira gusohoka ibyo bahora batwereka ngaho tugiye kuba tugomba no kubibona no kugwego kwa Afrika
yego
divye wakoze cyane kubana nanjye
wakoze
nawe reka tubashimire namwe kuba mwabanye natwe muri abakunzi bacu kandi turabizi cyane bivanye nuko tugenda tubona uko mugenda mudutera intege yaba mutu message mutwandikira hano hari yaba duhura hari ya mukatubwira dutini mwandanye mukora cyo tubemerera cyanke kiri ku mutima iwacu no gukora byiza gusumba nk'ibyo dukora mwakoze cyane yari ahubwo TV kiganiro ne Sport Temple naho gutaha.